kabodon ton der dalugan raatay mo haaye raatay mo haaye darbi kabodon ton der dalugan raatay mo haaye
Oh,
Boodooy, don't let me go.